Dada huyu hapa ametoka Paris. Kaja shishi kuni jana. Kanifungua please shishi please shishi nikasema it's okay all out. This is my young brother. So just greeting. Amechanganyikiwa. Anajua Kiswahili. Unajua? Sawa.
Salimia mama.
All right. Let's see if you can. First from Paris.